house ikaanza kumea sawa kinitaja na kuanga aware kloto na tafuta naweza wapea lakini staki sosi wapei watalan kujitegemea usi confuse ile ujuaji na kuona nayo na confidence kama usha change na unapewa lift sijuta kwa nani ukibike events kausha forgive usi why revenge kawezi swim usi dive depend.